Lapho ubona sesoba sijuluke eqobo ubona ukuthi noma singasisono ba singira
lapho ikhamera ikhethi
ya July
manje
ukuthi ukhala lejaja kule ngoku ngikala
oh ichange yebo manje hey baby
angithi sizise qala ngestarya oh sizise. Yes. Yes.